So, Oko madam, you feeling all the wise. Oh, feeling all my hair, where? I'm going to change area. I put on all your makeup. Nonsense.
Ntume nwanne m, eche m na ọkụ bụ shop gị, ka esi ka isi dozi chia ya overnight.
Anya mpọ, my brother, soro m kelebe Zobjack Technology. Ozugbo ozugbo kpọrọ ha na fon ha wuche, o mere ni ha wana ma ha doziere m ihe niile n'afọ. Ọ bụrụ kpasa ụdị ihe a ka ha na-arụ, ha na-emepụta any kind of electrical installation. Nenọ mba ha were
dị. Okay, 0-0-6-4-8-9-4-8. Thank you so much, my brother Nkume. Ya gazie nwanne m.